Tonga Zama kwekwe yeah Kuba kube witonga yeah Kana mulai Inze nakuyanza mami Pole mina Kana mami
Ha ha ha.